ukuthi mina nginani
ungebebisha
why bebisha njalo umuntu webebisha umuntu onjani
nga wena uyahlonipha nje uyawazi ukungivasa kahle awuthethi
oh shoshu shoshu uma umuntu ethule bebisha usuke engathethi so umuntu right
umuntu right
onothando
onothando
baby shower
yeah open your shower
open your shower
Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, Madlamini akayeki nje ukuhlekisa, akayeki ukuhlekisa ku TikTok. She just gave us the new definition of a baby shower. Her understanding it's a baby shower, umuntu okuphatha kahle, kuphathisa kwengane, mothandana naye angakushouti, akuphi imali if you are in a relationship with him. Guys, Madlamini ke she's a TikTok entertainer who is most loved by many people. She is from a small town in KZN Ekthiwa kuse Richards Bay Entseleni. Anyway guys, that's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi we accept her in the new definition of baby shower.
Uthanda bonke
laba. Stika kulendala noma nawo usho.
Wena ufuna bani
ntwana? Manje le ndoda izovela ijetha amadoda ami la ngiqhumela entseleni. Hey. Nolaka lwa mntu
ngizona. Nolaka.
Abantu bakwafuze akungeneki
bakuthanda bonke
sekulaka lolo yabonje namuhla ngimponele ha ulaka
wena ujula nobani
bama sengi ushadela kwangcobola enseleni
awuso madoda sesobona zoshaya
oh sezoshaya maduze
awuso madoda
ngiyakutshela phela konke ngiyadlala
izoba awulinganisi futhi uzobwenza njani Oh, my God. If you don't have
it,
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.